nabivuze ingene nka twebwe twese twanyazwe baharanira gatya kazi na muntu navuze ashika 12 nabatari bake bazwi jewe magi boburugurika abamenyesha makuru ba Gilbert niyo nkuru Arcade Habyarimana na Patrick Nduwimana Inosa Muhozi Vitari Shimirimana muharanira gatya kazi na muntu Maître Dieudonné Bashirahishize n'umurongo Maître Armel Niyongere abo bose umumenyesha makuru Patrick Mikabaro nabandi hagati y'akazi na muntu banyazwe ibyabo baciye gufunga ubuzima bwose sinibagiye umumenyesha makuru ananiyuhire barashyirwa ko imanza bategeza baburana kandi igikorwa cyabo cyabaye cyo kuvugira abandi uyu munsi abanyene bariko barafatwa ya majwi yacu niyagaruka kandi gusubira kubavugira turatabariza nuko ubundi babiduhoye turi ko tuvugira abandi bari ko baragirwa na canke dusaba ko amategeko yubahirizwa mu gihugu ya majwi n'ubu niyagaruka gutabara nabo batugiriye nabi hari abanyapolitike ibyabo byafashwe batari bake bakiriwe imanza hamwe na twebwe Chevino Mugwengezo Yohani Minani nimbatibeshe nibeshe abanyapolitike nabo navuze ko ari undi mugwi w'abantu bashika 12 bafatanya abanyapolitike n'abasirikare mu basirikare hari abo bagendanye n'abanyene bapfunzwe na General Godefroid Niyombare n'abandi bari kumwe abo bose ibyabo byarafashwe bamwe biragurishwa icese abandi ituzi ubifise uyu munsi wariwe igihe byatko birafatwa aba uyu munsi banyazwe nabi byabo bari ko baratwenga bumva ari inkuru iryoshye kubona ivyuwundi yabiriya akuya ukamugira ubusa ukamukira ubanza atahari ukacumugira ubusa ukamutwara ibyiwe ugatwara inzu y'umuryango n'ibintu birengeje urugero president Ndayishimiye yigeze no kuvuga ko inzu z'umuryango zidafatwa ariko mwarabonye ejo ubundi ko bari ko barafata ibyo kwa Bernard Busokoza inzu yiwe barayitwara kandi n'inzu y'umuryango basohoyemwo umwana wiwe iyo iragenda iruhande y'ibindi byose byiwe bafashe nabandi turi benshi cyane twakoreye ibyo bintu Bunyoni yari mu bavyina turi ko turabibona none uyu munsi nawe nibyo bamwishuye Bunyoni yari mu bavuga ko adashobora guhema atabonye Baniyombare batahanye mu gihugu bakagarukanwa mu gihugu uyu munsi byo bipfuriza n'ibyabonye Bunyoni ari mu bipfuje ko hari igitega habaho ikibanza kidasanzwe kijamwo abagizwe ko bashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015 none nawe yahawe agasho kiwe wenyine Bunyoni nizere ko ibindi byavuzwe kumbura atari byo aho bavuga ko ibohero rya gitega ryaturiwe n'impaka mu ntumbero yo kurondera kwica abapfungiwe bamwe muri bajya bavuga ko bashatse gutembagaza ubutegetsi uyu munsi apfungiwe ahantu habaye isanganya yahavabura igitabara nawe ahari kumbura niko kanya ko kuyumvira ariko turi ko tuvuga Bunyoni ba Bunyoni basigaye mu butegetsi ni benshi ba Gervendera ko buca niko bari ba Evariste Ndayishimiye niho bari uyu munsi barakomeye barahambaye cyane none jo niyo namwe mwapfungwa bizokenerwa ko dushobora gukora ikiganiro nk'iki kobera ko mutashyizeho amategeko y'ingene umuntu akingirwa agiye mu munyororo ingene aburanishwa neza ingene apfungwa neza nk'umuntu murindire yuko mu myaka 2 cyangwa 3 cyangwa 4 cyangwa 5 namwe muzoba hari mwabakoreye ubundi bushobo budasanzwe bwanyu kugira dushira gukora ibiganiro nk'ibi cyane two bikuramo ibyigwa mugafata ingingo z'itwambya bintu bihagarara ibi bintu byo kunyaga amatungo y'abantu nabihanuye kenshi vugana mwabasenze defted nimwe mufise ayo matungo nimwe muri ko murubaka ayo mazu nimwe mufise ibi ibitagira uko bingana ariko nimwe bwe nyene muhindukira mugafata uburenganzira bwo gutunga ibintu icyo yinite droit de propriété akaba ari mwebwe muyica none ibyo bintu muri ko murandurunda mwiteze ko bizohereza harundi yakoresheje ijambo agapapu agapapu ni jambo nahawe numwe mu ndongozi za Saint Defte davuga ati iyi politike yacu ubona umuntu agira ibintu bakacyatunganya ibintu meze nk'ubutungane bakacya mutwara ibyiwe no gupapurana ibyo bafise bagiye bariba uyu munsi babyatse Bunyoni baramupapuye tuzozura bone nk'abantu babagwiza tunga ampaye ubururero kabone umuntu baragiye baramupfunze bakamumaza yukweze cyangwa amezi abiri akaba yavuga ngo natange ngo miliyari 3 4 5 bakaca batwara nibigira bavuga amafaranga yacaja atuko kose no gupapurana uwo muntu wabyaka afise undi mutegetsi yabimuhaye nuwabihawe na nkuru nziza none ubunaho ndayishimiye avuga ati ujya bimwake tubitware tubiho ubundi cyane tubyihe tiyo ibyo bintu byose uko babikora niko nawo nyene bizobagarukako ibyo bibaza ngo bararunze bapapuye naka niko ejo nabo nyene ubutegetsi ntibwamaho bazobipapurwa bikagenda hari ikindi kintu camakira mu Burundi nuko ubutegetsi buzaburahinduka hanyuma ugiye akaca akurikanwa n'ubutungane abaje bakaca mupfunga bakamurenganya bakamutwara ibyiwe abafise ubutegetsi nyabikore mu byiba ugira nabo bikingira je bibizo bagendira gucyo uko muvuga uko mukomeza iyo ngendo niko mwe bizo bashikira bifise n'ingufu zisumba izo mwakoresheje mu kubikorera abandi iyi ngendo ni muyihagarike twubaka igihugu cy'amahoro hari inyuma ibinyene byo kurundarunda benshi babigarutse ko bati mbega babatwara uyu munsi basumba hari icyo barushije bunyoni uko bunyoni twabonye bari ko baravuga mu kumukira urubanza ku munsi wa nyuma w'urubanza baciye batangaza ubwo nyine ko afise amazu 153 baratangaza ko afise imiduga 50 nimba 51 cyane 55 sinkibyibutwa neza ariko hageze kubifata igitangaje nababwiye ko bavuze ko bafashe inzu 4 bavuze ko bafashe imiduga 14 none bimwe bari bavuze byari biki hamwe bavuze ngo bafashe ibyo atandikishije mu butegetsi mwibuke ko ikijyanye no kwandikisha amatungo bafise mu butegetsi twagisemereye president Ayishimiye bari basigura ko hari abantu bafise ubutunzi batoshora guheza guharura none ibyo bintu banse kubikurikiza ni kwa kurundarunda nivyo wose ariko baravuga bati mwese muri co kimwe mbega uyu munsi Ndayishimiye ushobora gusigura amatungo afise ibi dusigaye tubona umukenyezi wiwe yambara ku munsi mwashobora kwambara impunzu z'imiliyoni 450,000,000 uharuye ibintu agenda yisakaye mu munsi umwe imiliyoni 600,000 mu gihugu abantu bariko baricwa n'inzara akazambara umunsi umwe bwaca akaca kubita izindi imiliyoni 400 bukeye izindi miliyoni 200 bukeye mu ndwi waharura impunzu zose yambaye amafaranga ziciye ugasanga umuntu umwe muzima yarambaye nk'imiliyoni 200,000 150,000 umuntu umwe iyindi ndwi akazosura agahindura akambara izindi gutyo ayo mafaranga mwambara gutyo avahe n'umushahara w'umukuru w'igihugu wabuvamo ubwo butunzi bungana uko hariko haravugwa amazu ariko aragugwa amatungo agugwa n'umukuru w'igihugu ukumva amatungo nk'abana nk'amajyana 3 muri bugenda na devazo tibatutwaye amatungo ukagenda ikarusi ukumva yandi matongo mu makomine nk'abiri hamwe naho bororera amafi ahandi naho bakorera ibindi egome kadumva yandi matongo muzabo banza y'imiceri ukumva bihaye amatongo mu rutegama yandi atagira uko angana bakaja aho umugore ava gutyo gutyo ahantu hose igihugu gasubana bari ko arasakuranwa amatongo ibyo uri kurabikora ukajeje kwagiriza ubundi ngo wiyumva afise ngamatongo bona amazu 150 wewe ugeze kuri bingahe wewe uri kurabaho uri kuramufata umugani wahundi yavuga ati bafata uwakoze ikinundi ariko arabiko inundi yagikoze nawe amufate none wewe uri kuravuga inzu amajana bahugeze kuri matongo amajana ngaho ubu baranze ibyo uri kurakora ukaca usanga abana biriwe ibyo bagiye kuronka baronka ingurane z'amamiliyari dibonye ne muri aya mabanki agezwe gwe n'amaproject agezwe byo bwaruka wewe ibyo aca bisigura gute ngene wewe wenyine ariko aronka ibintu nk'ibyo byose bari ko aravuga amafaranga ava muri Berbaja muri Prestige amamiliyoni y'amadolari ibyo byose bica bisigurwa ngwiki ku mujyango w'umukuru w'igihugu gusa wagenda bakavuga ati umukuru w'igisirikare nka General Prime Niyongabo bagatondeka amatungo afise uwo muntu za microfinance zibi ama farumasi usanga ibyo byose abasirikare byo basigaye baguramo imiti byava kukumva amazu ariko arubakwa hirya no hino bahavuga kukumva umuntu afatiwe ubwibwa cy'indege ngo afise ngo 200,000 by'amadolari mu isakoshi ugaharura ibyo bintu byose nk'uwo muntu abari kwaregeranya none atandukanye ihene wawe ndi mwavuze ngo arafise ngamaze 150 ejo niyo mwava muri ibyo bibanza umwasi wanyu agafata ubutegetsi azo cyaza kutubwira ko na ofisi nzamajana 3 izo bari biki ukumva abangu mushikira nganje wa mbere ngo yagiye kugura inzu ihagaze wahirisha miliyari 2 umuntu atunga miliyari 2 gute we wenyene ivyo bintu bishoboka gute rero mwabagabo mwabagabo umugani wati murabagabo ibi bintu byo kupapura naze gapapu nyene nimwihanure mwese mutuhe igihugu cy'abarundi bose dusangiye twese iby'igihugu tuvyu umurundi wese yubashwe ajya kajyama akumva ko ari mu gihugu umukuru byo asigaye yavuga ngo mu Burundi nta bantu bakenye bariho ngo uvuga ko igihugu gikenye hari abantu banywa umuvinyu wo muri yoni wenyene icupa rimwe ryo muri yoni ukatusanga abo nyene niwe ahacyaboneka amafoto ariko harimo wa muvinyu kubwiwe ngo nta bantu bakenye kubera hari wo umuvinyu wo muri yoni kubwiwe ngo nta bantu bakenye ngo aciye kwibarabara mujya gitega ngo abone abantu ariko barubaka amazu ngo hari abo bakabanze bakenye naho niwe wa mbere arimo bayubaka mukumva muhaze mukabona mwiha ibintu byose by'igihugu ngo abarundi bose basigaye bayifise gutyo nyine ko iwanyu bagenze barundi bene wacu nimukosore ivyo bintu mutwubakira igihugu cya twese nigisubira kuba igihugu cy'abantu bakere ikindi ngorangiriza ko ningene byinshi mu byagirijwe bunyoni tubona ubutegetsi atacyo bwahinduye twamaze kuvuga ibijyanye n'iby'ubutunzi sino bigarukako ariko tujye nko mu by'ubutungane umukuru w'igihugu niwe wa mbere avuga ko ari ubutungane bw'akarenganyo mugabo twaje kuraba ubwo butungane ivyo ariko arabukoresha bunyene izi manza za politique nta na rumwe bishoboka umukuru w'igihugu atari bunyene abigiyemo ntushobora kutubwira ko ibintu ariko turavuga by'urubanza bya bunyoni bitumvikana ko byabaye umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu avuga ati mfise urugendo mu minsi nimwe mwahegeje runo rubanza byose bihenze ukacubona ingene bikozwe byiruka abacamanza badakeneye kumva bavuga bati duteza guheza gusa urumva ko ari umukuru w'igihugu abakiye urwo rubanza ukaraba ibiriko biraba kuri Floriane Irangabiye ukaraba ibiriko biraba kuri Dr. Christophe Sahabo ukaraba izi manza twebwe twashyizwe ko ukaraba abandi yo tubwira ko izo manza zabaye atabizi yo tubwira ko ataruhara afise muri izo bintu none yatubwiye ubutungane abariko avuga iki abatandukanye n'abandi ari kiganiro navuze nti ariko akora di bunyonisme sa bunyoni ariko akora politique ya bunyoni bunyoni atahari nico kimwe ejo bundi bavuga ngo bunyoni niwe yaragoranye afatanye n'intera hamwe na za FDLR niko byavugwa ariko uyu munsi nayo tukaza twumva ngo abarundi abasirikare b'u Burundi barungitse kugwa barungitswe kugwanira muri Congo kandi bagwanira hamwe n'aba FDLR none ubudasabutse bubuwe wa wundi bavuga ngo niwe yanka ariko agwanya aba FDLR n'ubuki yarumika ingabo zifatana n'aba FDLR mu kugwana mbere abasirikare b'u Burundi kugera aho bahemukirwa bakaraswa mu mugongo ibigwanisho byari kubakingira bigahabwa abo bagwana kugira bigaruke kurasa abasirikare nawe muri ico gihe itandukaniro birihe by'uwa mbere n'uwa kabiri mbega kuba bunyoni apfunzwe ni giki cyakozwe kugira ngo abahunze batahuke abanyagatya kazi na muntu batahuke abanyapolitike bari hanze batahuke mbega kuva bunyoni apfunzwe ni giki cyahindutse ku rubuga rwa politiki turavye biriko birakoregwa umugambwe CNL ingendo ubuzwa gukora turavye ubusuma bw'amatora yimirije buriko burubakwa mu gushiraho nk'umugwi w'amatora utumvikanywe ko kombore tuzobigaruka ko mu bindi biganiro ni giki cyahindutse kuva bunyoni agiye mu munyororo si vya bindi nyene bibandanije none abarundi bazovuga ngo bungutse iki muri ubwo rubanza hahindutse iki barundi barundi kazi bene wacu twisubireko twisubireko twige kumva karenganyo kwa karenganyo tukagwanye twese uwo koja ko wese ufise ubutegetsi ntaburegwe ubutegetsi bumara umwanya muto bugahera kujya kunywa inzoga kaboregwa bwaca agasanga za muvu hari umuntu umwe gusa ntashoboye kwishura kuko yakoresheje imvugo zo gutukana zijanye n'ibyamoko arambwira ngo ku ntwaro yanyu umwebwe nta bandi bari musangiye umugambwe mwa bapfungwa nta ucyumva ko ariko avuga ibindi nta mugambwe ndigera mbamwo nta ntwaro ndigera mbamwo ariko iyo mvugo iba yumvikana ibyo ariko aravuga ibyo ari byo sinibaza ko ibyo hari ico bidufasha iyo ndayishimiye afashe ingingo ntabwo iba ari ingingo y'abahutu bose ngo nuko rako ndayishimiye ari umuhutu ntabwo ikintu cyakozwe n'umu president wese w'umuhutu w'umututsi cyagira zina mututsi wese ngo nawe aba yarabikoze ibyo tukwiye kubifuta president ni president aho wasangiye ubutegetsi barabusangiye ntabwo abahutu bose uyu munsi batwara uburundi nkuko ni gihe cy'abatutsi abatutsi bose batari ku butegetsi abategetsi niba babazwe ibyo bakoze bareke kuvyambika ubwoko bwose
ndakora mu kije cyane mushinga ntawe pacifique nini nazwe jewe ndu murundi sanzwe ndabashimira cyane nubwo ntari bwa bikore kuntererano zanyu n'ibibazo mwama mushikiriza ku mbuga ngurukana bumenyi ubutumwa bwanyu je nama ndabusoma kabisa kandi nkabuheza nta butumwa bwawe nshobora kwandika ngo ngende ntabusomye bwose buhe kandi n'ukuri uwo mwete nubwira n'ishaka ufise byo gutabariza n'abarundi imana nzi biguhembera ibuhere n'umugisha kubera hariho benshi barokotse ubuzima bwabo kubera utabarije hakiri kare rero je nari nsa kabazo kamwe n'ubu sindatahura intwaro ya CNDD-FDD icyo yagiye kugwanira n'icyo yarondeye unye barica abatutsi barica abahutu barica imbonera kure barica abo bakoranye aho basangiye intuze ishamba abo bakoranye ibikogwa urumva nta mugenzi jewe ndise ikibazo cy'ukubaza ikintu jewe mbona abo baragiye kugwanira iko bavuga ko bagwanira agateka kabo ngo kabahutu hanyuma nkabambona bose mengo barajyaniranye yego intererano yanjye yari iyi
ndabaramukije banyakubahwa mutabazi pacifique yenda kwita mutabazi kuko utabariza abantu benshi ukabafasha kandi bakagira gutabarwa kubera ijwi ryawe hanyuma kwico kubyigwa twokura biri byavuye ngaho mwabo hagati y'abo bantu babiri nuko ntibigera bemera yuko iperereza ishobora ku yakorera iremantanya abandi iyo ariko baratabaza bavuga ati turiko turagirirwa nabi muri documentation ntibabyemera ariko ubu uye nabo bahavuye bemera bavuga yuko bahakorewe ibintu bibi icyo cyo bicirwa kuno ku bandi ahubwo bakabibona ikindi naco ibyigwa ni byinshi ariko ikindi naco bakiko baranyaga abandi barabanyaga umuntu yavuga kwari ukwica canke kubahoreza igufa canke bagafunga ariko ubu uye naho harageze aho nabo bibahindukirira reka nurabe nabo oye bari ku butegetsi ubu ntibahave bibaza ngo nabo ntibazoshikirirwa burya ibyo bariko barakorera bo nabo birashobora kuzobashikira muri kazoza kuko iyo mwumva ntibazokwama ku butegetsi hazaga igihe bihinduke ego nyakubahwa nibaza yuko ahubwo ahanini bari bakwiye kuza barumviriza akagohe kenshi ukunda kuzura batera ego me bakumviriza ku mpande zose bakubahiriza agateka kazina muntu kuko nabo nyine barabonye yuko bibabaza ego nibaza nta byinshi norenzaho gusa ibyigwa ni byinshi ariko ahanini icoye nibyo nari nshatse kuvuga abasabye n'imbabazi kuba ntarengeje saba murakoze
mwiriwe neza nyakubahwa pacifique nahaze n'abandi batumiye bose bari muri iki kiganiro hama ndaramukije bose bariko baratwumviriza ndashimye nanje kuba maze akajya kuvuga icyo ntereye nta kibazo nubada kuko byinshi ndabikurikirana ku rubuga rwanyu kandi ndabibona makuru menshi mwavuze ati tugije duteye cyangwa icyo tubajije ku byerekeye perezida wacu na bunyoni bose n'abajenerali ku rubanza rwaranze umwaka amaje kuganje jenerali bunyoni yari yagerageje uko ashoboye kabisa nk'uko bavuye no bwa ku rugamba babiteguye kandi nibyo mubonera ntabyo tukinyegeza barabiteguye kandi barabishoboye muri make rero n'ukuri ngiye kuganje ubwo bunyoni yaragerageje kwibuka ashoboye n'ubasha yarafize kandi yaragerageje ariko n'abandi bari ku kivi ariko baragerageza nk'uko babivuze gupapura barabo kubereka bamupapura ariko kandi n'ibindi bigira igihe hajya igihe cerekana byinshi nk'uko mukunda kubyandika reka twindire igihe nabo nyine hazagira igihe abandi abishimiye bijya ahabona ariko jenerali nanjye nashaka nange n'iki niyerekeye abantu bose bari musene defudete baze bariyumvira gute mushobora gutsimba mukumva mwagirira nabi bagenzi banyu uzi neza nawe wagutuma kwica umuntu wakumva ati wamwishe ibyo wica wewe biraza ko ibyo bihamwa byinshi benshi barabizi hari bihamya byinshi birerekana yuko hari abantu baha amadiri menshi yo kutuma kwica abantu bagaruka guhembwa bagaheza guhembwa mu basende byofudete shayime mu mbonerakure nabo bagaca babica ariko nk'umuntu wari musende byofudete azi ukuntu urugamba rwatanguye ukabona Rajabu karaba Adolf karaba perezida Nkurunziza koko ni muba muntu ayo kuba umuganga utakira umugambwe koko uri mu nyamaswa nibiyumvire murabigize dukundi kuko kirononekara kabisa birababaje ni uko bamwe mu Burundi rero mbanzemo byinshi byereke urwo rubanza ariko muri make abari hejuru bose bariko baragaragaza uko bashoboye mu kwiba bunyoni ahubwo agasho n'agasho impimba n'impimba aragerageza adatanga umuco natwe wenyine cyane ntafata mbuzi azarondera ukuntu asohora ibyo igihe ibyo bimenyekanije ahandi avuga nubwo napfunze kubera ibi n'ibi n'ibi nabo bizi ibi n'ibi kandi nabwo atazoronka akanya ko kubivuga abandi bazabivuga bizomenyekana bizoca ahabona murakoze
murakoze kuri tuno tubazo namwe mumbajije be n'interano mutanze mbere ni natwo ngira merize ko kino kiganiro habayemo impanuro zikomeye cyane numva ko ari zo zorangiza ibyo twaganiriye uyu munsi harimo umuntu akuze umutama yibukije abategetsi kubabibuka ati nimwibuke ko igihe mwari kumurahohotera abandi mutigeze mwemera ko babohohoterwa aba babunyoni aba deziru w'amahoro abo bitwa ba destino n'abantu bazwi mu mabi y'uguhohotera abandi ati rero n'abandi basigaye mubeho mwibuka ko ejo namwe bishobora kubagendera gutyo hamwe ibyo bintu mutobifuta mu gihugu umutama avuze neza cyane kuko ibivugwa kuri bunyoni nabivuze bihagije sino bigaruka ko bunyoni yigeze kuvugwa ku rugero rw'uko abantu baba baragiye gupfungirwa muhiriwe bakabugurengero hariho abasore babiri twibuka twakoze ko muri Dondeza Emmanuel uwitwa Clovis n'uwitwa Emmanuel batazira Emma uko musaga bano bantu babiri bafatiwe mu Kinindo bafatwa na Desire Uwamahoro kuva bafashwe hari muri Gitugutu 2015 ntibarigire basubira kuboneka bari mu bantu biyamira igifungo cya gatatu cya Nkurunziza amakuru y'icyo gihe ibyo twatohoje twe bivuga ko bano bantu batwaye ku rugo rwa bunyoni n'amakuru twagiye twarunka mu nyuma aravuga ko baba bapfuye nabi cyane babikishije inzara ko baba havugwa ngo bipfuza kubona ingene umututsi apfa yishwe n'inzara ntibyatohojwe twaguye dusaba ubutungane nta cyakurikiye bunyoni yari igihangange nimba byarabaye koko akaja kuraba ingene umuntu apfa akicwa n'inzara agahera n'ibintu biteye agahinda iyo myaka twabivuga baratuvuma batwise abansi batwise ko tucapfuza inzego ariko ntacyo bakoze ngo batange umuco uyu munsi bunyoni ni wari mu munyororo nawe avuga ko mwiperereza yagiriwe nabi uyu munsi wa Desire wa mahoro ni wari mu munyororo avuga ko yakorewe ibintu bisumba no gukubitwa ko yakoroya moso za rumugabo Desire wa mahoro sinzi ko ari umuntu ushobora gutondeka mabi yakoze kuhera muri za rutegama mu 2007 aho yafata aba FNL akaburizi gufa ku buryo uteye ubwoba ukabandanya urupfu rwa Ernest Manirumva tukabandanya ubundi bwicanyi bwose bwagiye buravuga ku butegetsi ba CNDD-FDD ntitwotondeka abantu bishwe ku bwa Desire wa mahoro abantu bishwe na brigade anti emet hari abantu mu Rwanda da ibintu byahabereye havugwa ibinogo abantu batagamwo ibintu birengeje ubwenge kuyo munsi nawe ari wari mu munyororo akaba ari we atabaza avuga ko yakorewe ibintu byatumye akorora moso za rumugabo byo bicirwa ku bandi benshi kuri ba Bradock mu iperereza ry'igisirikare kuri ba Nkoroka mu iperereza risanzwe kumbonera kure nk'abashabani hari mu yinga n'abandi benshi cyane mu Burundi ibintu birakwiye kubicirwa ibyo bimukorera abandi ejo muzotangara bibagarutseko mukazoronka kanya gukumviriza ingene abandi bamererwa muri ko murabakorera bijya mwabakoreye hari umwanya umuntu yiyumva umengo yabaye igitangaza kubera amabanga afise kubera yubashwe kubera zimanywe n'abakuru kubera zimanywe n'abahambaye akumva umengo asigaye yaregereje Imana akumva umengo ubuzima ko wundi ntacyo ruvuze ariko umusa shikiriwe naho byo mari minota 5 gusa bizomusumbira imyaka n'imyaka ariko arahonyora abandi rero iri jambo ry'uno mutama niribere ikigwa benshi abantu bari kuri mu kigwa abantu batanguri kwiyumvira mbigejo ejo sikera ngani wari wati ejo sikera ejo n'ubu ejo sikera harako kanyu bimaramwo wa bayigihangange ariko umunsi bihezo nengana inzoga zikuvuye ko uratangara imbere yanyu hari abandi benshi babikoze nk'umurabambere nabo baratangaye ubutegetsi buheze ndabasabye mwihanura twubaka igihugu umurundi wese ashobora kubahwa akubahiriza mugenzi we igihugu amategeko ashobora kutwubahiriza twese igihugu ubutungane bw'ukuri bushobora kubaho nico kindi cyangaruka ko mukanya mukurangiza uyu mutama yanavuze ikindi kintu gihambaye mu kwibutsa yibukije aba bantu bapfunzwe ingene banyaze iby'abahanzi
ndacanze mwiriwe neza abo bava muri muba kumpande zose z'isi nongera ndabashimira kubategura kino kiganiro cyo guhuza abarundi burya abarundi burya ndababarire mwabo bafamwe icyo dupfa ntabwo gisa ntabwo kisumba icyo dusangiye icyo dusangiye nicyo kiriniya gusumba icyo dupfa uko biri kose tutezwa kubana kubera itongo Imana yaduhaye ni burya Burundi nyene niwo murimo rusange nta naho dushobora gushirana twese dutezwa kubana kandi ibyo ni nk'itegeko ku Murundi uwo ari we wese mumbabare kubona ntangukije amajambo ndanahaye ikaze rero umwobo wa Pacifique ninahazwe asanzwe arongoye ishyirahamwe Fokode ritaharanira inyungu za politiki akabazo ka mbere reka mvunagure akabazo ka mbere kiwanje sanzwe nzi neza yuko abo muri opposition nabo muri societe civile bataba mu Burundi basanzwe baba mu buhungiro n'ibinyamakuru byigenga amaradiyo uko asanzwe bahanze bose bashize mu majwi yuko menga bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere generale bunyoni ko ari we afise uruhara nka katebe fusa bwo kwangara kwabo niwe yabigize nk'uruhara uruhara rero ariko uko bukeye zikubwira Imana yarafashije abo muri opposition nabo mu gateka kazi na muntu ma societe civile mwebwe Imana yarabafashije watumye mwangara haraza ubutegetsi ubundi butegetsi bushasha bubowe na nyakubahwa Evariste Ndayishimiye ubwo butegetsi bwashize ku murongo ubutungane bw'u Burundi. Ubutungane bw'u Burundi uno munsi bamusantere bisanga mu gasho bagura amatari barabuguzwa iyo bakoze nabi, ubwo naho biri no kubashikanganje. Ni ukuvuga iyo ni isura ya mbere yerekana yuko ubutungane buri ku kivi. Nyakubahwa umukuru w'igihugu hari ikintu kinini yakoze. Je rero banyakubahwa umutumire wacu nigira ndakubaze igituma mutarataha kandi uwo muvuga yuko yabangaje yaramaze kurenguswa imbere y'ubutungane ubu akaba afunzwe, ubu naho ikibazo mujya hanze ni cyane. Ikibazo cyari kuri we cyangwa ikibazo cyari kuri mwebwe? Okay, ikibazo cya kabiri ni nko kwijogota no gutangara. Jewe nshaka musobanurire neza ingene aho rero ndaza no kumuzana mwo Bobo Rugurika ndanabwira icyo mvuze ko ku rupfu rwa nyakwigendera wahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza igihe yashengera cyangwa yitaba Imana leta cyangwa abaganga harasohotse icyamuhitanye yuko yari COVID-19 COVID-19 nimba ntibagiwe, kandi nibaza yuko za RPA izo radio zose zirakorera mu gihugu namwe bo muri societe civile mwese nta muntu yigeze avuga ikindi kintu cyishe inyuma y'urupfu rw'iwe. Abanyagihugu twese twaremeranije na leta nabo muri societe civile nabo muri opposition n'ibinyamakuru byigenga, abarundi twese tubimenya uko o kandi n'ubu tubizi uko o uko niko kuri. Ikintu gihe cyareke intangaje nagaruka kuri Bunyoni ku ifungwa rya Bunyoni. Ifungwa rya Bunyoni yaragijwe amakosa nk'umwenegihugu w'Umurundi nawe ararenguzwa imbere y'ubutungane kubera hari ibyo yakurikiranwa. Ariko ikintu cyantangaje ni uko hamaze kuvugwamo izina rya Bobo ndanamugarukako, Bobo Rugurika asanzwe atwara iradiyo iri muri opposition itakorera mu gihugu radio RPA. Rero Bobo amaze kuvuga muri urwo rubanza ku ruhande rwatwe bw'abanyagihugu hari ikintu cyarutangaje. Sinari nzi igihe mwazana batubarira ku mbuga zanyu ku maradiyo ku mayuti ku masosial media yuko Bunyoni ariwe yabangaje. Sinari nzi yuko ahubwo Bunyoni yoba yakoraburana yaraganira na mwego muri opposition especially cyane cyane Bobo Rugurika. Hagiye kumugaragara Bunyoni ibyo bakibwira ati Bobo yibarutse yamuha congratulation icyo bita felicitation yaramuferesita. Rero ntatangaza ingene mwavuze yuko ari Bunyoni yabangaje kandi mwagumye muvugana mukezanya mugurana n'amahera. Icyo ni ikintu cya mbere. Uno munsi bikubirangura rero kubizera ibyo mwatubarira n'ibyo mwaba mutubarira tuko turahiga ukuri tukakubura. Bunyoni niwe yatwangaje ku rundi ruhande Bunyoni niwe akarabakeza. Ikindi kigira kabiri Bobo amaze kuvugwa mu rubanza yarakoze ikintu bita nawe nakogera igitero kuri leta ibyo niko nabyise mumbabarire kandi aho wasanga nawe umushyigikiye wo muri kandi uvuga yuko utagamira inyungu za politiki wasanga nawe umushyigikiye mumbabarire je no kunkunda kubanza kandi nishuwe neza je birandyohera. Bobo yaciye avuga ngo hariho amakuru ngo menshi ngo narisanzwe ifise yuko ngo perezida Nkurunziza yahawe isumo. Ça c'est vrai nukuri pe ivyo nukuri cyangwa ni guhangayisha abanyagihugu? Opposition yavuze yuko bunyoni ya bangaji niyo opozisyo bunyoni ya buda yuko ya mawa ferefita boba buzga murubanda hachahabo nekayu ilgishe uhunzi yuza ilgyo binu tukene mudu sawanu yeneza binu sawanu yeneza osangatena jeje nyene fise utko chubadzu binu sawanu yeneza ingene ubwambere mwemeranije na leta yuko nyakwigendera umukuru w'igihugu Nkurunziza mwese narutangaje yuko yishwe na covid kandi niko kuri kubera ntako ndi kuri kwigeze kuhaba ibi nabyo byo kuvuga ngo yishwe ni sumu ibi nabyo byo kuvuga ngo rwanze rwabonye ni kwagenze ngo rwagenze na dusobanurire ibi nabyo mwabikuye hehe kuko hari ibintu twebwe abagihugu dushaka kwisangamo kuko kuba tuko turakinirwa ko politiki na mwebwe cyane cyane na mwebwe mu gace k'akazi na muntu mvuga yuko muti mutaserukira inyungu za politiki mugafatikanya nabo muri opozisiyo bazwi rero dushaka umuco nyamuco mumbabarire mureje umwanya muremure kubera n'ipozisiyo nshaka kirekire imana ibaheze gire mube aho muranka muba mubakwe kandi muhige umubyeyi wanyu ariwe Sebarundi canke leta mutahuke muhira twubake igihugu murakoze
namwe ndabashimiye rwose kuri kino kibazo kugira gatatu murakunze no kumbaza si ubwa mbere mumbajije kandi ko utubazo twanyu twose twamara utubazo tworoshe twadusanga kenshi twumvikanamwo ibyumviro byabari nko muri CDDFDD rero ndabashimiye kuko kuba dushobora kuganira kuba bikunda ko abadasangiye ibyumviro bicara hamwe ntitwicaye hamwe mugabo bashobora guhana bakaganira bamwe bose bakavuga icyo bafise ku mutima nikinjye sanze shima ko mvuga iminsi yose ko Burundi buzokizwa nuko Abarundi bashobora kuvugana akabazo kawe n'akabazo karekare cyane akabazo k'iminota munani karimo ibintu byinshi ariko ndagerageza uko nshoboye ndakishureko mu ntango wagize uti mwebwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi na cyane cyane bari hanze aho mashyirahamwe yigenga nabo nyine bari hanze mukunze kuvuga ko General Bunyoni ari mu bantu ba mbere babatumye muhunga rero ntiwumva ingene General Bunyoni amaze gufatwa agapfungwa twagumye tuba hanze tutaciye dutaha nibyo ntiwibeshe uvuze ko duhora tuvuga ko General Bunyoni ari mu ba mbere mu bafise uruhara rukomeye cyane mu byatumye duhunga icyo ntiwakibeshe ariko si General Bunyoni wenyine nta munsi n'umwe tuba tuvuga ngo twahunze Bunyoni oya twahunze ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza ubwa mbere Petero Nkurunziza yari umukuru w'igihugu arondera kwiha ikiringo kigira gatatu atabiri kuri bo n'ibyiza shingiro n'amasezerano ya Arusha amaze kubona abanyagihugu babyiyamirije acyayiha umugambi wo guhonya ababyiyamirije n'abari imbere mu mashyirahamwe imigambwe bari imbere muri abo bagiye baravuga hakiri kare hose biyamirije ikiringo cya gatatu kuko yafata ati nimba abanyagihugu baragiye mu ibarabara nuko hari abantu kuva imbere bari bagumye bigisha abanyagihugu ko icyo kirimbo kitari cyo barabubahura gusa naho bajya mu ibarabara akongera agafata ko amashyirahamwe turongoye cyangwa imigambwe abandi barimwo ari byo byatumye byahamagaye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikirimbo cyiwe cya gatatu mu nyubako yakoze yo kujya guhonya baba bakoze imyerekano baba bari mu mashyirahamwe cyangwa imigambwe yakoresheje inzego z'umutekano. Ugwego gwa mbere gwabaye igipolisi cy'u Burundi n'iperereza. Ni wa mbere bakoze ibyo bintu. Navuze mu kindi kibazo nari nabajijwe, ndibutse uruhara General Bunyoni yakoze muri icyo gihe ari umushikiranganji w'umutekano, arashyiraho ubwego BHE Vegas Antinet, arakorana n'iperereza, yaravuga ko yaba yaragize no kurugera ari we yemeza abamaze gufatwa ko bicwa cyangwa ko batwarwa mu masentare. Urumva ko uko wabivuze ko tumufata ko ari mu ba mbere batumye turi impunzi, nicyo cyo kibigenza. No mu nzego z'abandanije kuturondera iyo turi, inzego z'iperereza, turafise amakuru akwiye y'ingene General Bunyoni yari afise uruhara muri ibyo byose byo kuturondera. Ariko navuze si General Bunyoni wenyine, hariho umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, hariho umushikiranganji w'umutekano, hariho ubutwari iperereza n'abari munsi yiwe bose acakoresha. Umva General Etienne Ntakarutimana munsi haca haba umuyobozi mushikira wiwe, General Maurice Mbonimpa munsi harazi ubutwari iperereza mu gihugu hagati, icyo gihe yari Emmanuel Ndayiziga, hakaba ubutwari iperereza hanze y'igihugu. Munsi yabo hakabaho izindi nzego zijejwe kurondera biyamira igifungo cya gatatu, baba bari mu gihugu, baba bari mu mahanga. Mu gipolisi hariho izindi nzego nk'izo nyinshi, uretse twavuze Desire Uwamahoro yatwara Brigade Internet, hariho izindi nzego zijejwe iperereza n'izindi. Ugiye ku kirimba cy'umukuru w'igihugu, hariho bwa mbere BSP yabo uyitwara, yabo ujejwe iperereza muri yo, n'abandi bakoreshwa kirimba bari bagejejwe nabo nyine guhama abiyamiye igifungo cya gatatu cya Nkurunziza. Natwe ibyo turi mu mahanga hose baturondera ko ari cyo bashobora kudukora ko. Hariho igipolisi ati nashimye cyari ku kirimba cy'umukuru w'igihugu, uwugitwara Alexandre Muyenge, munsi hakabaho nk'uwatwara kompanyi ya mbere uwo bita Ndundi, nawe yari mu begereye cyane Petero Nkurunziza. Hariho kandi abo bakoresha mu iperereza ku kirimba, twaravuga kenshi nk'abitwa ba Brigadier Jonas Ndaririnde, ba Caporale Claude Nijimbere batagira amatwi, n'abandi benshi, n'abandi benshi bo muri ati, abo bose bariko baraturondera. Hariho mu gisirikare, inzego z'igisirikare zariko zirabikora cyane, Police Militaire. Hariho nk'ikambi ya Muha, Pascal Minani batazira amababa, abantu bose barazi ibyo ariko arakorera mu makaratiye mu bumanuko bw'igisagara cya Bujumbura. Hariho nk'umuhisi Lieutenant Colonel Darius Kurakure, yariko arakorera mu makaratiye y'uburaruko bwa Bujumbura, arasubirwa na Dismas Sindaye. Hariho amakambi yandi atandukanye mu gihugu hagati nko muri za Jenda, za Mugamba, nk'ibyakorwa na Majoro Marius igikinyonge sindagibutse, n'ahandi henshi. Ni ukuvuga inzego nka zose z'igihugu zihambaye z'umutekano zariko zirakoreshwa na Nkurunziza mu kigoba cyo kwica, cyo guhama, cyo gufata, cyo gupfunga, cyo kubereza igufa, cyo gufata ku nguvu. Amari yose ashoboka yariko akorwa n'inzego zose z'umutekano zifatanye zitorondera zose. Rero waza kuvuga ngo twahunze Bunyoni, yoba ari umubeshi. Bunyoni yari mu afise uruhara rwa mbere rukomeye, ariko zari inzego nka zose z'igihugu zari zibirimo. Perezida Ndayishimiye amaze kuza, ntibyahindutse. Ntibyahindutse, wa Bunyoni yari afite umushikiranganji wa mbere, Gervais de Lacamusha Padia Ndahugarika, aho umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu, abo bose uko ari babiri bafise uruhara rudasanzwe rungana muri ibyo bintu. Ni ukuvuga niwo funga Bunyoni ngo uce uzana Ndakugarika ngo uvuge ngo waje guhumuriza abantu, nta kiba gihindutse. Ufashe abo ba Museremu ku butegetsi bwa Ndayishimiye, ugafata abo bose tuvuga ko bagiye barakora ibikorwa byo kwica abantu, abo ba Kazungu, abitwa Bankoroka, bose bari muri izo nzego. Mbere ku butegetsi bwa Ndayishimiyeho haca haza ikindi gishasha cy'iperereza ry'igisirikare ryakoze ibara, naryo riratumarira abantu batari bake bari mu bagiye bariyamiriza igifungo cya gatatu cya Nkurunziza. imvugo y'umukuru w'igihugu ntahitaniye n'imvugo yari hari imbere nawe nyine twita abantu b'igihugu yari ko aravuga guhera umunsi avuga ijambo rya mbere aheje kurahira imvugo yakoresheje yari imvugo itwita abantu b'igihugu nkuko kuri nkunzi zarikora ni nkuko za manda nababwiye zidafashe zahaguye zisohoka bakazitwambika zakozwe ku ntwaro ya Ndayishimiye nta ntambwe nk'imwe turigeye twumva Evariste Ndayishimiye avuga ko agiye gukosora ibyo bintu kugira ngo abahanye hagati y'akazi na muntu batahuke mu gihugu amashyirahamwe yigenga asubire gukora mu gihugu gushika warafuswe kugira imigambwe yafuswe isubire gukora kugira abarongoye imigambwe basubire kugaruka kugira abarongoye amaradiyo bashobore gusubira kugaruka baturi kwibitahe urumva ko cyose umutahe si bunyoni badusubira kwibitahe bakacimanza ziducira gufunga ubuzima bwose bakatunyaga ibyacu byose yaba yari bunyoni yabikoze afunzwe cyangwa akuwe twaza twumva itangazo rivuga riti abo yanyaze ibintu barabisubijwe amashyirahamwe yafuswe aragarutse imitahe twashyize ku bantu turayifuse nta kintu na kimwe kijya muri iyo ntumbero cyabayeho rero uwuvuga ngo ni bunyoni twahunga iyo babeshi mugabo uwavuga ko bunyoni afise uruhare runini mu byatumye duhunga iyo bavuze kure aho nuko nubacishura nje ndavye uko intwaro ya Ndayishimiye yifata ku batavuganwa n'ubutegetsi haba mu gihe bunyoni yari ahari haba mu gihe bunyoni atahari nta mpinduka nini ihari gushika ubu turi abantu turondegwa n'ubu iyo twahungiye baturondera kwa kundi intumwa zabo ziturondera mu bihugu bitandukanye turabyizi turafise amakuru yabyo bamwe n'abazungu basigaye barondegwa ngo baze kuturondera turabizi ayo makuru turayafise ntawuza kuduhenda kuri ibyo bunyoni ahari cyangwa atahari umurongo uracyari wa wundi wo guhama bamwe mu bana b'u Burundi bakabita abasirikare igihugu aho nta cyahindutse ku kibazo kindi kigira kabiri kiri mu kibazo cyawe ikibazo kigira kabiri wagitumbereje cyane ku muntu atari mu kiganiro kuri Bob Rugurika aho biraza kungora kumwishurira biraza kungora rwose kuko urumva atahari niwe ashobora kugishyira kuko muri kindi gihe mu namutumira icyo ushobora gukora mu byo bagiye bavuga no gukoresha amajyamba amaze gukoresha bamwe n'abandi ibyo bamaze kuvuga ndashobora kubyibutsa ariko nta kirenga ngaho ushobora gukora kubera ko atari mu kiganiro wenyine ngo abyishyurire mu mutumiye kumbure nawe azoheza abyivugire muri ibyo rero wavuze wahereye ku kijyanye n'urupfu rwa perezida Nkurunziza n'ibyaruvuzwe ko uturabijyanisha n'idosiye ya bunyoni numvise ariko byaje kuko wagize uti Bob amuvuga ko yavugana na bunyoni hanyuma bamaze kumuvuga nawe acyazana ikibazo kijyanye n'urupfu rwa Nkurunziza uturavuga uti cya mbere wemeje wavuze uti yaba leta yaba twebwe ko twese duhuriza ku kuba inkuru nziza yishwe na coronavirus COVID-19 cyo kintu si cyo na gatoyi leta ntabyo yigeze ivuga n'umunsi umwe kandi na twebwe ntabyo twigeze tuvuga n'umunsi umwe twese twabonye dusaba ko habaho umuco kucisha perezida Nkurunziza nibutse ko imbere y'uko Nkurunziza apfa Nkurunziza atanemera ibyo bintu bya COVID Nkurunziza yavuga ko Burundi bukingiwe n'amasengesho muravyibuka avuga ko ikirere cy'u Burundi gisengeye umuvugizi wiwe akabyemanga gose ko Burundi busengeye atangorane bijyanye na COVID
ibiturimo nimba mubona havugwa ikiza hirya no ku isi mugabo karatwe twabanda dukora mu kudusenga twagira imyiyamamazo atanga amanzi abantu bakajya ku mashure amasomo karema amasengero agakora imirimo twayikora atanga amanzi nimwibaze yuko ari ibihinga byinshi bihari ni ikiganza cy'imana yerekana ko ari ikimenyetso kidasanzwe cy'igihugu cyacu Burundi ibyo imana yari turinze mu Burundi tuvuga ubutumwa azarabi ugushaka mu isoko uje gutandaza ugushaka nta bundi buhinga ubwo ni ubukuru bw'imana ikiganza cy'imana kiri ku Burundi ku Barundi umuhezagiro w'imana umugisha w'imana none ushaka bigende gute bijya biza byose bavuga bishanguyaga none muyaga y'uburundi imana yutunganije neza nibihite tukore mashimana yacu
imbere yuko apfa ibitigire by'abagwaye covid byaranyegezwa ntibyashirwa habona byagiye guhinduka pfuye bariho ndayishimiraje we acavuga ko covid ari umwansi akomeye cyane w'igihugu ariko imbere yuko nkundi zapfa rero nticyavugwa byari binyegejwe hagize n'abamenyekana ko bayigwaye leta yarabiharira murimva ko byavuzwe ko umushikiranganji w'amagara y'abantu w'icyo gihe Thade Ndikumana yigeze kuvuga ko yagwaye covid akaja kwivuza muri Kenya ariko icyo gihe leta irabihakana ku buryo yavuye muri Kenya ubwo nyene acyayingira mu nama y'abashikiranganji kugira batwereke ko atagwaye covid inyuma gato hacyafatwa umupasoni w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza aja kwivuza muri Kenya Denise Nkurunziza agiye kwivuza kubera ko byari biri mu gihugu batagaba bica birasamirana isi yose ibinyamakuru bya Kenya biramenyesha ko agwaye covid 19 baravuga ko n'abagiye bamuherekeje bose basanzwe bagwaye barabashira barabafasha nabo nyene muri izo bihe nk'uko byakogwa muri izo bihe igihe muri mako n'umupasoni iwe yamaze kuja mu mahanga ibyo bintu byose biriko biravugwa Perezida Nkurunziza atahagarika kuja mu bikorane by'abantu benshi muravyibuka gushika havuga amajambo yarababaje mu gihe covid tuzi nyine yari imeze ariko aratwenga ibihugu abantu bambaye agafukamunwa we wakacika ngo agahoma munwa akabitwenga nibuka itariki muri kwa gatanu ahamagaye umukobwa wiwe akamuha agashimwe akavuga ati nyegera akavuga ati bijya bavuga nta biriho nimubyumvirize iyo niyo mvugo yari iriho mu gihe cya Nkurunziza
agafoto we nta tuje nagufata kuko bijya bavuga si byo bijya bavuga ibyo hanze si byo bijya imara byitondera nuko mugenzi none ngani mwegeranye mwese nga hari ingwane mufise ngaho dukomera shimana yacu
nta muntu rero yigeze avuga ngo Nkurunziza yishwe na covid icyo gihe agipfa byarakekwa hose byarakekwa mu makuru mpuzamakungu ariko mu Burundi icyo kintu nticyavugwa leta y'u Burundi yashikirije ko umukuru w'igihugu umutima wahagaze nta kintu kirenga ngaho yigeze bavuga ntibavuze cyawuhagaritse ntibavuze akijya mu bitaro icyo yari agwaye ntibavuze na kimwe atugiye gusa ngo yarinjiye mu bitaro ngo ku munsi w'imana mu kuwa gatandatu hanyuma ku munsi w'imana ngo atangura ngo kumera nk'ukize ngo araganiriza abantu anavuga ko hari abantu bari guhura ngo ku wa kabiri ngo hanyuma ku wa mbere mu gatondo araremba acyajya muri koma acyapfa nuko bavuze nta munsi n'umwe bigeze bavuga mu Burundi ko Perezida Nkurunziza yishwe na covid 19
communiqué du gouvernement de la République du Burundi portant annonce du décès inopiné de son excellence Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi. Le gouvernement de la République du Burundi annonce avec une très grande tristesse aux Burundais et à la communauté internationale le décès inopiné de son excellence Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, survenu à l'hôpital du cinquantenaire Natwe Turashoboye de Karusi suite à un arrêt cardiaque. Alors qu'il avait passé l'après-midi du samedi 6 juin 2020 à assister à un match de volleyball en Ngozi, c'est pendant la nuit du 6 juin 2020, allant vers le dimanche 7 juin 2020, que son excellence Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, a senti un malaise et s'est vite rendu à l'hôpital de Karusi pour se faire soigner. Il a été reçu en hospitalisation pour état de malaise. Le dimanche, son état de santé s'est amélioré et il s'est entretenu avec les personnes qui étaient à côté de lui. À la très grande surprise, dans l'avant-midi du lundi 8 juin 2020, son état de santé a brusquement changé avec un arrêt cardiaque. Une réanimation immédiate a été entreprise par une équipe multidisciplinaire de médecins pendant plusieurs heures avec une assistance cardio-respiratoire. Malgré une prise en charge intense, continue et adaptée, l'équipe médicale n'a pas pu récupérer le patient.
Ndaza kuvuga ico giye maze kubyumva ko ivyo ico bavuze ca covid mugabo tubicumbikane ko nta butegetse bw'u Burundi burigera buvuga ko president Nkurunziza yishwe na covid bishobora ko umutima wiwe wahagaze atakindi abarundi barahishijwe ikintu cyabaye cyane ejo bundi rero niho umumenyesha makuru Bob Rugurika nawe yagize icyo abivuga ko yagize icyo abivuga ko ariko uko we wabivuze sinigeze numva Bob Rugurika avuga ko uko abivuze bifite icyo bitana n'urubanza rwa Bunyoni ntabyo yigeze avuga we ntabyo yigeze avuga we yaravuze ko ari amatohoza RPA imaze iyo myaka iri kwirakora aributsa ko RPA muri RPA yo batangiye kuvuga ko president Nkurunziza yapfuye icyo yarakimenyesheje yongera aravuga rero ibyavuye muri aya matohoza yakoze aravuga ko president Nkurunziza yishwe n'isumu ko iyo sumu yayihawe nabo basangiye ubutegetsi yaravuze isumu ko yavuye n'ihendumega yavuze imyanza muri Tanzania aravuga ko azimwe n'abantu bagiye barayihanahana ugushikaho bayiha president Nkurunziza acara anavuga ko president Ndayishimiye afite icyabiziko ku bijyanye n'ubwo rupfu rwa Nkurunziza ibyo nibyo numvanye jewe Bob Rugurika yaravuze ko afite ibindi byemezo ko azobishikiriza mu kindi gihe anavuga ko adashobora kubyerekana ubu kubera ko bishobora kuca bikwegera abantu ko muri iyo ntumbero yo gukingira abantu adashobora kubishyira ahabona uko niko namwumvise abivuga sinzi ko aricyo ndamwongereye ko abandi mwumvirije ntabyumve ariko jewe amajambo mwumvise avuga yabaye ayo nta na hamwe nigeze numva avuga ko ayo matohoza ya RPA afise icyo apfana n'urubanza rwa General Arengiyome Bunyoni ibyo nibyo numvise ku matohoza wambaje ati none ibyo bintu bivuga by'isumu koko nibyo n'ukuri nanjye nubangira mba umupfumu hamwe n'ubuvuga ngo ndahize nubuvuga ngo ndazi ikintu cyishe nkuru nziza noba ninjiye mu mugwi w'abapfumu nanjye ko ndi mu bantu bipfuza ko ukuri kumenyekana icyo nico kuva mu ntango ibyo uza kubisanga mu byo twavuze kuva nkuru nziza bakimenyesha ko yapfuye ibyo twanditse ibyo twavuze hose twagombye tuvuga ko hakenewe umuco kuko nkuru nziza yagiye nk'uko yatwaye mu gihe cy'ubutegetsi bwiwe ingeri z'abarundi barishwe bakagenda amazima yongo abandi bagatogwa ibiziga ntiyigire aba amatohoza iyo amatohoza atanguye akamatohoza atigira ahera ntitwigire tumenya iby'icyo abantu haragandaguwe abashikiranganji haragandaguwe abakozi bakomeye ba leta haragandaguwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi haragandaguwe abantu indiri ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi byaragandaguwe mu butegetsi bwa Nkurunziza nta kuri kwigeze gutangwa ku bintu byariko birica abantu niko nawe byamugendeye uko yatwaye hicwa abantu ntihagire ikivugwa niko yapfuye ntiyakurikira na kimwe ntatoza na rimwe byakozwe bijyanye n'urupfu rw'ibintu bitabaho ku isi ubundi umukuru w'igihugu wapfuye bitegereza gutohozwa amaraporo akandikwa hakaba icyo bita autopsy bagapima ikiziga cyiwe abanyagihugu bakamenya ikimwishe hari n'ikindi cyadutangaje sinzi ko abantu mbere na Bob Rugurika namwumvise bishyika ko nuko abarundi batashoboye kumusezera nk'uko ubundi abakuru b'ibihugu basezerwa mu Burundi ntitwashoboye gusezera mu 1993 president Adai nawe ntiyasezerwe ngo abarundi babereke ikiziga ariko ho byarumvikana muri bakonda Adai yazuwe amaze iminsi yarahambwe niho ko ikiziga cyiwe cyari cyaramumikaye byarumvikana mugabo hanyuma ubundi umukuru w'igihugu yapfiriye mu butegetsi ni perezida Cyprien Ntaryamira uyu nawe ntako bari kwerekana ikiziga kuko ntacyo bari bafise hatahanye iminyota hatahanye utumanyu ntako bashobora kuvuga ngo murabe ikiziga cya perezida Ntaryamira mu museveni kurupfu rwa nkuru nziza niho abarundi bari kwitega ko bahereka ikiziga cy'umukuru w'igihugu bakagisezera nkuko bisanzwe bigenda bashobora ahandi bamwereka igihugu cyose kigasezera ikiziga cy'umukuru w'igihugu mugabo batarishimye ibyo afunasezerwa n'abari bamwegereye no kuvuga uretse umuryango abategetsi bo hejuru baramusezera mubona ko imbere ya nkuru nziza hari hapfuye indwi zikeye imbere yiwe harapfuye televiziyo sinunguruza yaho dakega cy'umukuru w'igihugu harabonye umukuru uri wagenda akamusezera aho bari kumwe bagasezera ikiziga n'abandi n'umuryango mugara kwa nkuru nziza ntabwo twabonye izo bintu hariho kabazo hari ikintu cyari ko kiranyirizwa abarundi batigeze bamenya icyo ku matohoza mbajije uti we w'ibyuzi byimaze kuronka bimeze gute navuze ndi mvuze ngo ndabizi mubambeshe kuko nta muco n'umwe gushika uyu munsi uriho kuri jya mu grupu ariko murazi ko amatohoza tuyakora muri fokode tukoreraga igihe cyose yarabo twumvise banyurujwa bishwe abagiriwe nabi turabaza izo jewe maze kumva bijya muri izo nzira zibiri iki kijyanye n'abavuga ko yoba yaragwaye covid ndamaze kwiburanira n'abaganga baganga bakomeye harimo abigisha muri za kaminuza aho bahuriye n'ubutegetsi bemeza ko covid yari ayifise abo nibo bavuga ngo yadutandukanira gato nuko umumenyeshamakuru bo mu rugo ikawe yabitoye mu matohoza bakoze muri RPA kuko we yaravuze ko mu minsi y'imbere ko nkuru nziza ajya mu bitaro bari bamupimye yavuze ku munsi umwe ugira gatatu ari kwa gatatu ajya mu bitaro kwa gatandatu yaravuze ko bamupimye kandi ata covid bamutoye icyo mu matohoza nakoze jesi ndagifise nk'ibijyanye n'imbere y'uko ajya mu bitaro nta nkuru n'imwe ndagifise ko ibyo mfise ko amakuru ni ibijyanye n'igihe yari yamaze kujya mu bitaro nk'abo twiganiriye bakora muri bijya bitaro byitwa natwe turashoboye byo by'ikarusi jyewe twivuganiye baganga baba bato bato baba n'abandi barambwiye ko igihe bamuzanye mu bitaro bwa mbere ubwo batangaye babonye umuyobozi w'ibitaro yitwararika kuzana intebe z'abakuru salo ministre baraduza aho hantu ntibamenya uwo muntu ahagwa ariwe ariwe mbwa bamenye ko ari umukuru kuko n'abandi bakuru bari basanzwe bahora bajya kurwarirayo barabona ko hari igice kinini cy'ibitaro bamuhereye hanyuma abo bazaniye ibipimo baravuga ko mu bipimo icyo cya covid bakibonye mu babinyandikije barambwiye ko byaboneka ko harimo covid kandi ngo itari nke hanyuma bakavuga ko ariko harimo ngo ikindi kintu babona kidasobanutse icyo ari cyo icyo nukuri ayo makuru njyewe niko ndabifise ibindi nimo bimbaze mugabo bo baravuga ko covid bayibona mugabo kuko hariho ikindi kintu kidasobanutse baba barabona abandi twaganiriye n'abo baganga abandi bakomeye nabo nyine bafise amakuru nabo nyine bavuga ibintu bisa n'ibyo muri ayo makuru kandi baravuga ibintu bitandukanye n'ibyavuzwe ingene yapfuye njye mu byo narose bavuga ko perezida Nkurunziza yapfuye hakiri kare cyane ku munsi wa mbere mu gatondo bakavuga ko yoba yarahagurutse kugira ngo aje kwihagarika imbere yo guhagarika yo kwihagarika akamaza gusohora abo baba bari kumwe mu cyumba kandi byumvikana mu Burundi hariho iyo ngorane y'ibitaro nyine bikoze hari uwundi twaganiriye nawe yagwaye covid arwarira mu gihugu cy'abazungu arambwira ati jewe basize ko kijya kigufasha guhema cyaba gifise akantu k'akagozi karekare gashobora gupima nk'imetero zitandatu ku buryo wambaye icyo bita respirateur waba ushobora kujya kwiyoga ushobora kujya kwihagarika utarinze kwambura respirateur atarambwira rero ati wewe perezida Nkurunziza aho yari ari iyo respirateur yiwe yari ifite ako akagozi kagufi nk'uko bimeze mu bitaro byinshi mu Burundi aho banazifise hanyuma rero bakeneye kujya kwihagarika ni umukuru w'igihugu umupfasoni wiwe agwariye mu mahanga muri Kenya kumbuda ntibyari byoroshye ingene yihagarika imbere y'abo bantu bose urabona ko bavuga ko yoba yarasohoye niho nari abari bari hafi yiwe ni bashaka gutanga izindi ntahe aho ndi kuvuga uko nagiye ndabivuga jeyo wagiye rero aho muri kwihagarika arakura icyari ko kiramufasha guhemba aragikura agikuye niho uwo muganga yambwiye ati mu gihe uba wageze kuri iyo ntambwe aho mu guhema ubufashwa n'icyuma hakijya yagize ati ugikuye ko kijya cyuma mu minota idashika n'itatu ubupfuye niko yambwiye uwo muganga sindi umuganga sindi umuhinga ababizi ni babizi byensubiyemwo uko narihawe n'uwo muganga w'umuhinga yambwiye ati nta n'iminota itatu ishobora kukwiza utarapfa rero niwe bavuga ko yagiye abagiye kwihagarika abasigaye hanze bajya bumva ikintu kiguye n'ingufu bumva ikintu kiguye baramara n'akanya bagwana n'imiryango mu kugurura rero bagiye kuraba ngo muri cya cyumba cyo kwihagarikamwo basanga umukuru w'igihugu yaguye yamaze kugenda niko babimbariye niho bacamugarukana baba bacamugarukana ku gitanda ngo mvuga nti yoba kuko ntabyo nemeza sinabibonye n'ukuri muze kumbabarira ngaha uko kurikira gukeneye igihugu n'ikigutange ibyabaye ibyo ari byo bamugarukanye ku gitanda bagerageza kumufasha gusubira guhemba ariko umva uwo muganga bavuga ati je uko ndabizi uko byarimubaye ko umuntu yari yamaze gucikana ariko bo bagerageje ibyo bashoboka byose ngo bamuyanime bamusubize ashobore guhema niho ngo bagerageza ibyo bagerageza bikabananira yari kumwe n'umushinganganji w'amagara y'abantu w'icyo gihe kandi ndi ku mana baratelefona umuyobozi wa hopitare yabita kwa karete Bujumbura bamusaba ko ajyana nawe respirateur yindi bakuye Bujumbura ikintu gitangaje bari ko barambwira ayo makuru ko byagenze bikwiye gutokozwa nabyo nuko n'icyo cyuma cyumufasha guhema bagipakiye ngo kamyonete bagishyira mu modoka iva i Bujumbura iji Karusi urugendo rw'amasahane kandi bafise umukuru w'igihugu arenze bagira bati tugatumufashe gusubira guhemba bayipakira imodoka amasahane ku b'i Bujumbura gushika i Karusi yagiye ati ubwo by'ukuri abo bantu bari bagikeneye ko umukuru w'igihugu akira ntabyo nzi nta nyesho fise ibyo byose bikwiye gutohozwa abarundi bakabibirwa tukamenya icyarari hanyuma ya respirateur barayishikanye ngo birabananira kuyikoresha sinzi byagoranye nabyo sindi umuhinga wabyo niho baca barondera abandi baganga barimo abahinga mu bijyanye ngo n'ukoroshya imitsi hari imiti bamuhawe ko yagomba koroshya ariko urumva ku bwa wa murangira ati umukuru w'igihugu yari yamaze gupfa bavuga ngo bagomba koroshya imitsi nawe umuntu yamaze kuma bagomba koroshya imitsi nawe yamaze kuma niko kuca barongera umuganga baramubaza ko yafashe iyo miti bakeneye umuganga yoba yavuye kuri Kira Hospital hose mu mvuga nti yoba mugome mu nyumba neza niko kuca mubaza aremera ko afashe iyo miti bamurungikira ngo abasirikare baza kuyitora bamusaba ko bogenda bajyanye ariho hamwe twumva ngo hariho helicopter ibuye Bujumbura kajugujugu itwaye abaganga bagiye kuvura umukuru w'igihugu i Karusi aho ni mu masaha atanu saa yine saa tanu indege iragiye ibyo byo byatwaye iminota 30 aba arashyitse niho bavuga bati uwo muganga ashyitse ngo yashyitse akarira aho yasanze bari ngaho ababwira ati ibi bintu muri kumurakora n'ibiki muracyari ko mugaragariza kubyura umutima w'umuntu yacikanye kera muba mushaka kumuvuna imbavu muri ko mushaka kumuvuna imbavu muri ko murondera iki uyu muntu nimubona ko yacikanye kera waho rero bamwe bajugumira avuga ati turagowe turisigura gute baza kubona gute ko twagerageje ibishoboka byose abantu bavuga ni ibitohoza umuntu wese afise uruhara mu rugo rupfa umuntu wese hari icyo atakoze yatereza gukora muri ako kanya bisigurwe navuze nk'akarore k'ikintu gitoye gusa nyine respirateur bayishyira mu modoka ikayitwara amasahane kandi hariyo indege yari gushaka kuyitwara mu minota 20-30 ikabishika itarusa aho hari ibibazo byinshi rero bibonera ko hari ibintu byinshi byanyegejwe bikwiye gutomogwa neza hari n'amakuru avuga ko ikiziga cy'umukuru w'igihugu coba cyabitswe ahantu batabika neza hadafitukanisha neza kikononekara mu mwanya muto ibyo byose nibitohozwe abarunda bavigukuri nimba hari ufite ikosa abihanirwe rero abo baganga je twavuganye bo baremeza ku mukuru w'igihugu covid life ariko kandi cyo nitice gisigura ko ibisumu nabyo bicari bitarangije nuko bitohoza byose bo buruguri karavuga ati twaratohoje muri RP kandi amatohoza ya RP ya ari mu matohoza mu Burundi ya mbere akomeye nayo akogwa kuko ntabandi dufite bagiye batohoza ibintu bikomeye bakabyerekana bakerekana ibyabaye ikintu cyatohojwe na RP ya kiba kiri mu bintu nubaha cyane jewe no kuvuga ko aya makuru afise nayo atarashyirwa habona atarashyirwa habona ibyemezo afise ataraderekana arahambaye nayo nyene ku buryo byose byokorerwa ko ikintu gihambaye hapfuye umukuru w'igihugu ku bintu bijyanye n'ubuzango bw'umukuru w'igihugu nta kintu na kimwe kiragitoye ikintu cyose kinyerekeye kirahambaye nuvuga umuntu wese wavuga ati ndafite icyo nzi ku rupfu rw'umukuru w'igihugu akwiye kubazwa akavuga ibyo bintazi byose bigakurikiranwa bikamenyekana hariho abafite ikosa bakabihanirwa nimba umukuru w'igihugu yari yarishano umukuru w'igihugu nimba yari yarishano yari yarisumu ibyo bintu nibitohozwe bimenyekane n'ubu yamaze guhambwa bagiye bagafata ibisigarira byiwe babipimye nikibuza ko isumu nimba yari biriye n'ubu baribona nimba yari covid yamwishe bitomogwe nimba yaravuga uko bikwiriye bitomogwe nimba hari icyabuze mu kuvugwa kwiwe bitomogwe ibyo ni ibintu numva ko bisanzwe cyane bidakwiye guteza induru Bobo yavuze ko afite icyaza ahubwo no kumushimira uwo muntu yitwaye isuguruza ngo mukuru w'igihugu cyane numva ko kuyikidara hanyu byazi yumvirizwe bamurumbikire commission rogatoire imusangi yari imwumvirize atanga makuru yose yizafise kubijyanye naho bishobora guhurira n'urubanza rwa Bunyoni nungaha jewe hari amakuru mfise matoyi atari manini ariko nayo nyene nibaza ko atakwiye gufatwa n'inenego bariko baravuga ngo General Bunyoni yararondeye umupfumu uwo mupfumu bakavuga ko yoba ari umuntu bavuganye ko yishobora gushikira president Ndayishimiye akamuhisumu icyo numvise babashaka kunyegeza batifuza ko kivuga ngo abarundi bacunge nuko uyu mupfumu bavuga yitwa Emmanuel Nikazohera wo muri komini Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi we nyene hari amajwi yiwe aho yoba yiyemerera ko yahaye isumu umukuru w'igihugu mvuze nti yoba ari navyo byoba byatuma wa Bunyoni yoba nawe yarashobora kwizigira ko uwo muntu ari ibintu ashoboye mugabo Bunyoni yisigaye yavuga ati je nashaka kubimenya ko ibyo bintu ari byo cyangwa bitari byo ibyo bintu byose ni bitomogwe kubera iki biguma mu gipfungu ari ibibazo bikomeye cyane nimba bari kubarondera bafashe Bunyoni ko yagombye kwica perezida Ndayishimiye ni kubera ko uwo muntu nawe yoba harimo amakuru avuga ko yoba harimo afise uruhara mu rupfu rwa Nkurunziza we nawe atacyabazwa ni gute umuntu avuga ku bintu biteye ubwoba gutyo mu mwanya wa mbere murabyibuka Bunyoni amaze gufatwa haciye nk'iminsi ine gusa tariki 25 z'ukwa kane uyu mupfumu wo mu Ruyigi nawe yaciye anyuruzwa amakuru dufite avuga ko yanyurujwe n'abantu bari mu bagize umutekano w'umukuru w'igihugu president Ndayishimiye uyu mupfumu aramara iminsi atazwi iyo yajyanywe mu nyuma haciye amezi wa mupfumu ashobora kugaruka mu kazi kiwe mu Ruyigi aratekana abangaha atangorane umupfumu avuga ko yaguriwe impunzu avuga ko yaguriwe ipikipiki kugira yice umukuru w'igihugu ni gute umuntu nk'uyo mu butungane nawe adakurikiranwa ni gute Bunyoni avuga ati nzanira uwo muntu ntibamuzane aho kandi hari ikibazo umuntu yageze ku rugero rwo ko ahisumu umukuru w'igihugu ni gute atabazwa hanyuma ikindi kibazo gihambaye ngaha mbega uyu muntu yari buhisumu gute umukuru w'igihugu yoba ari umuntu asanzwe yahoraga arahura na perezida Ndayishimiye ku buryo bafise ingene babonana akaba yari kumwikanwa isumu akarimuha nk'uko yivugira ko n'ubundi yoba yarayimuhaye ibyo bintu byaba bikorwa gute aho rero hakenewe umuco rero ntacyo mfise ndahazi ko ambaje ati nibyo sindabyemeje ntacyo ndije nanje ni nkuko uyu muntu yitwa umupfumu yoshobora kuba ari umukozi w'iperereza yakoreshejwe kugira ngo ati mutego ategunyuni mu mutego bagasanga abo babwiwe ko uyu muntu afite amakuru bagahabwa ayo maudio yiwe yoba yarafashwe nabyo bishoboka ko byateguwe byose n'iperereza hanyuma bikaza guta umutego bunyuni agira ati uraronsa ibintu bizakugufasha kwica umukuru w'igihugu bitari byo ibyo byose n'ibintu bishoboka rero birasaba ko byose bitohozwa neza mbega none byageze gute ngo zoba byavuganywe n'uwo mupfumu na bunyuni nabyo bikirishikira iperereza byaciye byageze gute aho hose hariho ibintu biba bikwiye gutomokwa jere nta kintu kinini ndabivuze ko bino bintu kiretse kuvuga ko aha hantu hakenewe umuco ni ibiki byabaye ibi bintu binyegezwa abarundi ku rupfu rwa nkuru nziza ni ibiki ninde afise inyungu ko biguma mu gipfungo aho hantu nuko jere mucumbise ko wambajije uti natwe ntitwizera ugira uti ni gute mwebwe mwa mwe mwirukanye na bunyoni mwanya mugasubira mukavugana na bunyoni uti cyane cyane Bob Rugurika reka ngahe ndamaze kucumbana n'abantu benshi namaze kucumbana n'abantu benshi ariko je novuga icyo ndacinaza ko cyambere cyo ndakumenyeshe ko je ntarigera mvugana na bunyoni icyo ntakiriho bunyoni ntirigera tuvugana n'umuntu umwe bunyoni nari maze kumubona amaso mu yandi nkiri mu Burundi ngira inshuro ziri hari inama nigeze gutumirwamo kuri hotel yitwa Royal sinzi niba kwari Royal hari ya ari Bujumbura cyo gihe iyo nama yavuga nimba ntireshe byari bibazo bijyanye n'aba bahunguka bangene bakwa amatongo bibazo bya CNTD bunyoni ari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu araheza abari buryo aravuga ijambo muri iyo nama aho naramubonye twinjira turanamuramutsa yabahagaze ahar'abakuru nyine turabaramutsa none uvuga nibuka niboneye amaso mu yandi general arengiye mu bunyoni jewe se umugenzi ntacyo tuzinanye ko ntacyo duhurira ko ntacyo tuvugana na bunyoni icyo n'ukuri icyo ndagitomore ngahantu wave ugitiranya ngo mbwire ngo jende umugenzi wa bunyoni ntacyo tuvugana na kimwe duhurira ko na bunyoni nimuribuka yuko nigeze no gushyira habona ibitutsi natutswe na Mukabunyoni ngira abantu benshi barabyibuka Mukabunyoni icyo gihe nariko ndatohoza ku rupfu rwa Lydia Nibogora hariho amakuru yerekana ko Lydia Nibogora yari umugenzi wa Mukabunyoni hariho undi mugore agira gatatu bahurira ko yitwa Regina bari bafise kagurupe ko gusengera hamwe hariho rero amakuru icyo gihe nayo ifise yavuga ko abantu bafise uruhara mu rupfu rwa Lydia Nibogora bampa nimero y'uwo yitwa Regina kuko iyo umuntu turiko turamutohoza kuko turamwandikira tukamubaza ashimye akatwishyura cyangwa natwishyura nandikiye Regina bihuyana n'uko Regina yari yicaranye na Mukabunyoni mugira kwa Bunyoni telefone ikifatwa na Mukabunyoni aho kwishyurwa na Regina nagiye kumenya mu nyuma ko nariko nishyurwa na Yacente niyo nkuru rero amajambo ya Yacente yanyandikiye n'ibintu by'ibitera soni niba ko nigeze gushyira habona ndari ndabyereka abarundi bose ibintu bivugwa muri iyo nzu natutse ibintu by'ubugesera akavuga ko turi ubwoko bubi turi ubwoko bukunda ubutegetsi atazi icyo tuburonderamwo twama turondera kubutembaga ibintu uyu munsi byo byagirizwa umugabo wiwe ntiyaza ko nabitutswe bihagije n'umukenyezi wa Bunyoni rero nta bucuti n'uko nifitaniye nabo bantu jewe icyo nicyo novuga hano kandi nagiye ndashyira habona kenshi ibintu bijyanye n'ibyaha mvuga ko bunyoni akwiye gukurikiranwa ko rero ntacyo duhuriye ko ariko kandi ntibisigura ngo iyo bunyoni bishyika akanyandikira ngo sinari kumwishyura ntibishikuye ngo iyo bunyoni ashaka kumvugisha ngo sinari kumuvugisha muri ubwo butegetsi ndavugana n'ubushinya ko tuvugana wese ni ukuri hariho abategetsi bari hajya tumaze kuvugana hariho abadufasha kuronga umuco ku bintu tubatse ko turatohoza ko hariho abo bishika uyu munsi ugasanga mwavuganye akagutuka cyane mwavuganye akaguhana impu ariko bukeye ugasanga niwe agiye kuri stade akavuga ibintu by'ubugesera kuri we ibyo nama nabivuze kenshi bisigura ko je ntashobora gutangara numvise ko mumenyesha makuru avuganye na Bunyoni. Nta iwanje nta kimwe bitangaje ngaho. Nta kimwe numva aho bitangaje. Iyo bariko baravuga ko barundiye makuru bavuga ko barundiye abantu bose, nta kimwe kiba gitangaje ngaho. Rero ko Bobo Rugurika ashobora kuvugana na Bunyoni kubwanze ico n'ikintu gisanzwe. Kuko twese turashobora kuvugana n'abasenyi b'FDD n'abavukanyi bacu nabo nyene turavugana bari mu butegetsi n'abataburimwo imbonera kure turavugana ni nyinshi zitwandikira zinatumenyesha aya makuru duha dushyira ahabona ibyabaye mu gisirikare n'abasirikare benshi tuvugana nama navuze muri ndondeza ko isoko ryacu ni iperereza ry'igisirikare ryatubwiye nk'amakuru y'umuntu yanyurujwe n'iperereza ry'igisirikare nama nabivuze kenshi rero aho ejo nibyashoboka kumva arabonetse umuntu avuga bati baravuganye nta na kimwe kizaba gitangaje kumbure icyo tangaza nuko ko kumva hari ikintu bakoranye kitari cyiza umuntu ntagiye ugasanga yakoranye n'undi muntu wo muri mu butegetsi muri wakora ibibi akagira ikintu kibanga dukorana kandi kibi ibyo nizo biba bitangaje rero kuri ico ibyavuzwe kuri Bobo Rugurika numvise byose yaravyiyamirije yaravuze ko amubeshera Bunyoni muri sentare ntiyabihakanye ariko Bobo Rugurika yibo yaravuze ko atanije ni ico bita mu mategeko avuga ngo parole contre parole muri ico gihe abantu babiri umwe yavuze yemeje ati cyarabaye undi ati cyabaye cyangira iki muri ico gihe sanumviriza gusa naza ku ruhande umuntu akarindira ko ukuri kose kujahabona ni ivyo byonyine nshobora kubivuga ko rero nizere ko ico kitotuma utakaza icyizere cy'umuntu kuko nawe wonyandikira no kwishura kandi numvise ibintu umbaza ari bibi kenshi bitoroshye byo ku ruhande rwo bangwanya ariko ibyo byose uko kandi ndashaka ko tuvugana sima kwa ko tuvugana nico kimwe n'abandi bose abarundi giye fata ko bose turabavukanye hari uri mu ruhanduru ejo duba ari muri uriya hari mu ngorane uyu munsi uri mu ngorane ejo duba ari heza hari uri heza ejo duba mu ngorane nuko ejo prezida Ndayishimiye yogira ingorane agafatwa tukasangira yitwe tugasanga mu manza ariko ararenganywa bazi biriko biraba ubu turabona ko atanumwe agashobora gushikirwa ejo shobora kuba ari Ndayishimiye nta na kimwe cyombuza kizombuza kuvugira na Ndayishimiye igihe azaba ariko baramuhonyora ashobora kuba ari Brian Bikwiye nta kizombuza nuko ashobora kuba agatongwasa nuko ashobora kuba uwundi munyapolitiki nuko ashobora kuba umenyeshamakuru nuko ashobora kuba umurundi mutoyi nuko ashobora kuba umuntu wa nyuma abantu bakengera bose ndabafata cyo kimwe abarundi bose n'abavukanye naho nogarukiriza mbona nafashe imyanya munini cyane wambaje ikibazo kirengeje kinini nanjye nashimye kukishyura mu bwaguke bwose atacyo mbishije uko ndacumva nyene niko shimye kukishyura murakoze ku kabazo mwambajije nizere ko gafise abandi kaza gufasha
nitwa Munyaneza ndumunyamasisi iki kiganiro nkikurikiranye kumara imyaka ibiri kandi kiranezeza cyane ikibazo cyanjye cya mbere kirabaza ngo ese ko Bunyoni yafunzwe kubera ko bamwagiriza guhirika ubuyobozi no gushaka kwica umukuru w'igihugu hakaba hari andi makuru asobanura neza ko umukuru w'igihugu hari ashobora kuba yagirizwa kuba ariwe wishe inkuru nziza kaba ari ikibazo cyanjye nko kiri kivuga ngo ese wafunga ukekwa kuba yarashakaga kwica umukuru w'igihugu cyangwa guhirika leta ugasiga noneho uwishe niba rero ari uko bimeze nasabaga ngo ubutabera bwigenge bukurikirane bwivuye inyuma ufite amakosa wese bashobore kumuhana icya kabiri nagusabaga nkawe uyoboye iki kiganiro nkurikije ukuntu usobanura n'ukuntu witangira abanyagihugu birasaba iki kugira ngo bishobora kwiyamamaza abarundi babe bagutora
naramukije umutumire Pacifique Ntahazwe ya amazina yanjye nitwa Nduwayo Jean Claude nuko nsanzwe ntuye Namibia nkaba nagomba gushyikiriza akabazo kanjye gahagaze ku iganda ry'umuhisi Petero Nkurunziza wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi nkuko numvirije kiganiro cyabaye kivuga ko yoba yagandaguwe n'umukuru w'igihugu yoba hari bari se tandayishimi havuga tuti none byo bari byo niba ari byo nkuko Bobo Rugurika yashoboye kuba ari karavuga yuko ibyemezo yoba bifise kuki bitoshikwa habona kugira ngo bashobore kumushengeza je kubwivyo ndavuga tuti ariko naho nibitaba rivyo mbega muri icyo gihe umukuru w'igihugu ntashobora kuzohava yitwarira Bobo Rugurika ukazosanga arahuye nawe n'ibibazo cyo kwitwarirwa cyangwa guhanwa imbere y'amategeko rero Pacifique Nahazwe ndagomba kumwaduha umuco kuri icyo kintu kijyanywe n'igandagurwa rya Petero Nkurunziza ko yoba yaragandaguwe by'ukuri na Varisitu cyangwa n'akagwi basanzwe bari kumwe mu burongozi ibyo bihangange ariko kandi nkavuga tuti ntiryaba riremendanya naho twosaba ko ababishyigikiye cyangwa abashoboye gutanga amakuru bosaba imbabazi uburongozi bwabo hari kuko baba barabarengeye akarimbi.
Turiho tubazo tubiri twa Mujyaneza w'i Masisi bena Jean Claude wo muri Namibia natwo dushimye tuje inyuma y'inyishu nari mpejeje gutanga mu kanya inyishu yavuga kuri bino bibazo nyine babajije rero mwebwe nta sinza guteba cyane kuko muraza dusanga mu nyishu natanze imbere harimwo inyishu ku byo mwagiye murambaza ariko utuntu dukeye mwongeye ko ngira nce ko mu mwanya muto imbere y'uko nja kwakira abandi banyagihugu benshi mbajije badasanzwe bari muri groupe turaze turangiza kino kiganiro. Munyaneza bwa mbere ndamushimira ko atari mu Burundi akaba yitwaritse rwose ibibazo by'u Burundi gutya wagira ati none nimba Evariste Ndayishimiye afise uruhara mu rupfu rwa Nkurunziza bigenda gute ngo apfunge hapfungwe Bunyoni yabwirizwa ko yashatse kwica umukuru w'igihugu bakaca bareka Ndayishimiye nawe yoba yaramaze kwica umukuru w'igihugu mu mabare namaze kubivuga ko atacemezo na kimwe fise kuri bino bintu nta cemezo na kimwe fise muko uko nishuye kiriya kibazo navuze ko hakwiye gukorwa amatohoza amatohoza vyiza yoba amatohoza mpuzamakungu kuko biragoye rwose ko amatohoza yokorwa na Ndayishimiye na leta ya Ndayishimiye kandi mu gihe nawe yoba yiketswe muri icyo gihe hariho amakuru yoba avuga ko yoba arimo ariko nibutse ko Bobo Rugurika uko jena mwumvise atigeze avuga ngo Ndayishimiye yarishe Nkurunziza Bobo Rugurika amajambo yiwe yavuze ati Ndayishimiye yarafite icariziko urumva ayo n'amajambo biratandukanye kuba afite icariziko no kuba yaramwishe birashobora kwegerana cyangwa gukwegana mugabo je nshima kuguma nkoresha amajambo umuntu nyine aba yarakoresheje rero sinjye kuvuga ngo yaramwishe mu gihe n'ayo matohoza wabikoze ko atabivuze gutyo urumva ntacyo ndabizi ko n'ukuri mugabo abaye abifisemo uruhara ntacyo buza ko nawe nyine atohozwa ko nimba abifisemo uruhara nawe nyine yatohozwa ko
najya ndabwiye ko kugira tuvuge ko ari sumuntu kubera ko tubizi uno munsi RPA turafise umuntu turazi aka identite turafise umuntu turazi neza umwidondoro w'umuntu yazanye isumu yishe Petero Nkurunziza reka ndanababwiye yuko niyo yayikuye ariko kuyikora muri abo bantu nyine bumva ngo babapfumu bayikuye mu gihugu cya Tanzania mu karere ka Mwanza iraza mu Burundi ingene yahanya hanywe gushika naho ihabwa nkuru nziza icyo n'ikindi kibazo mugabo ivyo ndabizi kuko ndabifitiye icyemezo tubifitiye icyemezo yo mvuze icyemezo muravyumva murazi icyemezo icyemezo ni uko nabivuze ni icyemezo dushobora no kwerekana n'imbere y'inzego z'ubutungane mu mugambi sende defede kumurereka ngire ko hariho abantu bake bazi icya rujyaru bazi n'integuro ya rujyarupfu ingene yahawe isumu abo rero nibo babizi muri abo oni ni bake harimwo aho tutaba general mugabo uco nashaka gushimikira ko uno munsi nuko nshaka kubwira abarundi n'amakungu yuko umukuru w'igihugu w'uno munsi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arazi neza ndamuguze ni nawe ari ku isonga ry'igihugu arazi neza iby'ugo rupfu rwa Petero Nkurunziza kandi arazi neza ko hakoreshejwe isumu ibyo ndabivuga
impfuzo z'abakuru b'ihugu n'impfuzo zubahwa nk'uko twabonye ko zidaheranwa nawe bakimyaka bitinda bigasura bikagaruka uri kurabona urupfu rwa perezida Nelicyoro Ndadaye rugaruka cy'imyaka 30 urumva ni urwa Nkurunziza nimba yarishwe umwanya wose uzohasha ntabonze ariko burya icyo kibazo kuzasubira kigaruke ndabyibaza rero aho kumwe navuga je nsaba ko babaho by'ukuri amatohoza akababarira kandi yigenga by'ukuri icyo kintu cyose biza kiravuga kijyanye n'urupfu rwa perezida Nkurunziza kigakurikiranwa navuze ko atakintu gitoye kibaho iyo kivuzwe ku mukuru w'igihugu abavuga ko yariye isumu nibumvirizwe ibyemezo bafise nibikoregweko abavuga ko yoba yaragwaye covid nibumvirizwe ibyemezo bafise nibikoregweko abavuga ko hariho no kuba atakurikiranywe neza mu bitaro ko byategerezwa nibumvirizwa hanyuma bitohozwe nimba nabo nyine bariho abagize amakosa muri iyo nzira babihanikwe ibivuga ko hari umupfumu yabyiyemerera ko yagize uruhara nibitohozwe hanyuma nimba yarakoze uruhara koko abihanikwe aba yataruhara afise naho yezwe nuwaho mpagaze mu bintu be niko nama mvuga iminsi yose nibitohozwe ibi bintu bivuzwe ni byinshi cyane nibitohozwe abantu ntibaza kutubwira ngo baritwahise imvuza impfu z'abandi bakuru b'ihugu hakaba wundi mukuru w'igihugu ziwe atanguye kuvuga ibintu biteye ubwoba nk'uku leta ikaguma inumye ibyo bintu ntibyumvikana ntibyumvikana nibitohozwe bimenyekane neza ibyo ari byo nk'uko namaze kuvuga ko bitangaje kumva ibintu biteye ubwoba nk'ibi byoba byaravugiwe mu makomisiyo yakoze amatohoza mu bumvirije bunyoni nimba abacamanza baciye urujya rubanza mu mwiherero ibi bintu byoba byaravugiweyo nimba muri parke ibi bintu byoba byaravuzwe nimba ama audio nabonye parke ivuga ku ifise koko bino bintu bivugwamo hanyuma parke ikaba yarabibonye ikabyihoza ntibikurikirane erega abo bantu bose bakwiye kuzokurikirana yaba procureur general de la republique yaba yaronse ibyo bintu ntabikurikirane yaba abacamanza ba cour supreme baba bararonse amakuru ajyanye n'ibyo bintu niba yakurikirane n'abandi bose abo bantu bose bakwiye kuzokurikiranwa bose bakavuga impamvu ibyo bintu byaba byarashyize imbere yabo n'ibyo na kimwe bakora abo bose mu nyuma hari ibindi byaha bishobora kuzobajyako nuko ndacumva ya wabajije munyaneza uti mbega ndavimwe na witwa intebe y'igihugu ntiwokwitoza nawe ngorongora igihugu icyo murumva ko kitanashoboka umuntu bamaze kumushyira ku imanza zo gufunga ubuzima bwose urumva ko ibyo kwitoza byo kugira witoze ubanza kuba mu gihugu kwitoza hari iyo kaje judiciaire abanza kweza kwitoza ariko no kushaka kwitoza nimba n'umurongo muremure ariko intama nyitoza nuko atani igihugu uyu munsi fise urumva wota kigira igihugu ntaje mu byo kwitoza atani igihugu afise ariko niki cyo tubuza ko tuguma tubwira uruhara ku bijyanye n'ubuzima bw'igihugu cyacu buriya umuntu ugira agirira akamaro igihugu ntateza kuba umukuru w'igihugu mu kibanza cyose umuntu arimwo usanga hariho byinshi abashobora kumara rero ndagushimiye ko numva kunyizigiye numva kushimira ibikorwa byanjye nari gushimiye urakoze hanyuma kuri Jean Claude ari muri Namibia nawo nyene ntiyatandukanye cyane n'ibyavuzwe na Munyaneza kuri ibi bijyanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza. Gusa yashyizemo ikindi ati waragira ati nimba umukuru w'igihugu ahari uyu munsi yaragize uruhara mu rupfu rw'uwo yasubiriye, ibyo bintu byotohozwa kandi nawe nyine akabihanirwa. Ku rundi ruhande naho nimba bari ko bamwambika ibara naho nyine byotohozwa, abamwambitse ibara bakabihanirwa. Yanavugije ko umukuru w'igihugu atokwitwarira abo bamwambitse ibyo bara. Jewe mvuge kwa kundi nyene bwa mbere bwo sinumvise bavurugurika yagiriza umukuru w'igihugu ko yishe uwo yasubiriye. Afite numvise icyo numvise nuko avuga ati arafise icyariziko rubicho icyo n'ibindi byambo umuntu yava mutamika ibyo atavuze. Hanyuma avuga ko afite icyariziko nimba umukuru w'igihugu icyo cyo mushavuza kumva ko bamurenge ya karimbi kwitwara n'uburenganzira bw'umuntu wese cyo nta nacyo cyari bitwaye cyo mwitwarira bakumviriza. Muri ko Perezida Nkurunziza yitwariye umuavoka Maitre Menge aritwarira undi murundi wo mu Faransa, urubanza rwa mu Faransa baragumviriza hoho abacamanza bigenga urubanza bararuciye. Rero n'undi akobye kwitwara nta wo mubuza boheza bakabumviriza bakamwishura. Ariko mvuge ko gushika ubuje mu byo numvise bo burugurika nawe muhava mwambika ibara kuko sinumvise ibyo bintu abivuga ko ndayishimiye yishe Nkurunziza. Numvise gusa avuga ko umukuru w'igihugu afite icyariziko ibyabaye. Nicyo numva ariko twese duhuriza ahantu hamwe, urupfu rwa Nkurunziza rukwiye gutohozwa rw'umukuru w'igihugu ntirwa rusanzwe, nk'uko kandi n'izindi mpfu z'Abarundi dukwiye kumenyera ko ata muntu apfa ibintu bikagenda gutyo bidatohojwe iyo biboneka ko hashobora kuba harimwo ikitumvikana. Hanyuma hariho n'uwundi mugunyi ibibazo habaye, nico umuryango wa Perezida Nkurunziza wavuga kuri bino bintu. Umva twese turavuga twararonse amakuru ameze uku, abandi baronse amakuru ameze kuriya. Ntituzi amakuru umuryango wa Nkurunziza ufise n'uko umuryango wa Nkurunziza nawe ufise amakenga nk'uko twebwe tuyafise. Ntacyo ndabizi ko kandi sinibaza ko nabo bimworoshye ko babaye bafite amakenga bo yavuga kumbure barashobora kuvuga imvugo ya politike itabashyira mu ngorane. Mugabo sinzi ko baba yapfuye amakenga nk'uko biko biravuga ko nabo boheza bakemera kubivuga bene uko yari biko biravugwa. Rero ndabashimiye namwe ko mwabandanije kubaza nk'uko nahita bivuze ibibazo byanyu, nari nabyishiye ko mu kindi kibazo. Murakoze.